Kwesta namagang bayakhwezela baphuma ama outer serious ukuthi wathi bahama umanjo ama rozontonto abodenvelisi ama africa day angithi you understand ukuthi manje njengoba phethe isquadron ya baba bona wasidala ukuthi kanjani ngokora past bafu esengokora bashake abanye babhuva angithi manje babhala wasidala ukuthi kanjani.
Njandini.